usuku olusijabulisa kakhulu ngoba siuthe KZN sibambisene no SIFA sibambisene futhi no Transnet kanye no DTIC sizothi hambani kahle ku some business bethu abancane abaya eEgypt eCairo we Intra Africa Trade Fair eqala umhla ka 9 yamhla ka 15 November. Iqhaza ke silibambe kakhulu thina njengotech ZN njengoba si uhlaka olungaphansi kwe Department of Economic Development olubhekele ukuthuthukiswa komnotho wase KwaZulu Natal. Siphinde futhi sizame ukubheka ukuthi imkhiqizo yethu yakwamanye amazwe. Lapha ke siye sahlunga osomabhizinisi abancane ngokwamakhono abo nokuba ready kwemkhiqizo yabo ukuthi bapha bangakwazi ukuthi basimele baparticipate meaningfully bacompete futhi lapha ya kwi-Intra Africa Trade Fair. So ke iqhaza lethu ukuthuthukisa imkhiqizo yethu ebese imkhiqizo yethu siyibeka ezimakethe zomhlaba.
So umnyango wokukhulisa umnotho ezokuvakasha nezokubhekela imvelo siyabahalalisela kakhulu labo somabhizinisi okokuqala nje ukuthi babe yilabo abakhethiweyo ukuthi bazohamba naleli thimba eliya e-Egypt. Kodwa futhi at the same time siphinde sibonge ukuthi ama-products abo aze afika kule level ukuthi akhethwe. Siyabasupporta kakhulu siwu-Trade and Investment KZN as well as Economic Development, Tourism and Environmental Affairs bafisele inhlanhla. Siyafisa ukuthi uma befika laphana ama-products abo abonwe yizwe bakwazi ukuthi futhi bathole ama-orders, ama-customers azo oda ama-products abo bawadayise umhlaba wonke.
Angisho nje ukuthi sijabula kakhulu ukuthi uma ubheka abantu esinabo sinentsha ekuyiyona eningi kakhulu kulabo abahambayo abawu 22 sizoba futhi nabantu besimame abahambayo abaningi kulabantu abawu 22 kanti futhi focus enkulu ibe sekutheni sibheke osomabhizinisi abancane abamnyama.